chelwe nyochopo kauru podi wadi wakedi mondo wadi walolwe Yesu jawarwa emotelonwa kikwa bengi lurugi kibaji Yesu jawarwa emotelonwa kikwa bengi lurugi kibaji Chopo kauru kodi wadi wakedi mondo wadi walolwe Yesu jawarwa emotelonwa kikwa bengi lurugi kibaji Yesu jawarwa emotelonwa kikwa bengi lurugi kibaji Yesu telonwa jawaru telonwa waonge luru wadi wakedwe Yesu jaloyo jakayu Yesu jalo yoja kayuda enolono alwenjete Obongo were nyasat nyiseche wanapake ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanadene ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanapake ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanadene Yesu jalo yoja kayuda enolono alwenjete Obongo were nyasat nyiseche wanapake ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanadende ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanapake ndalote Obongo were nyasat nyiseche wanadende ndalote Ndalote Yesu kedunwa Waringi wadi ir Yesu Jadolo endolo nwalwe Menyego menyego Diuru unjoka Yesu Ajabu emotelo nwa Wanduto wanto walubange Kawachomo Jerusalem Neno kalopini benderumo Towadnyasai ognoro Jokinda timwete makinda Wanarom Jerusalem manye Nanote Yesu kedunwa Wadi ir Yesu Yadolo endolo nwalwen Menyego menyego makchun Biuru unjoka Yesu Ajabu emotelo nwa Wanduto wanto walubange Kawachomo Jerusalem Neno kalumbindi benderumo Towadnyasai ognuro Yukinda timwete makinda